turi kugenekerezo rya 31 Rusama umwaka w'2019 nshutsi namwe bagenzi ndabaramukije ndabaha n'ikaze ku rubuga rwa Televiziyo Renaissance akaba n'amakuru mushikirizwa mu rurimi rw'ikirundi muri kano kanya ingingo nyamukuru ziyagize abanyagihugu bahamagarirwa kugira ico bavuze ku makuru aba yashikirijwe n'amaradiyo hamwe n'imbonesha kure urwego rw'igihugu rujejwe gucungera ingene bimenyesha makuru bikora CNC rwashizeho inomero ya WhatsApp izofasha abanyagihugu kugira bashobore kuvuga ivyo banegura kubwo abahinga mu bijanye no kumenyesha makuru ngo iyo ngingo niyizotuma ubwigenge bwo gushikiriza makuru busubira inyuma kurusha biragoye gutahura ingene leta y'u Burundi yiyemeza kwirihira amafaranga izokoresha kugera ku bice 84% kuko n'ibihugu biteye imbere gusumba u Burundi bisaba ababifasha bivugwa n'uburongoye Parsem turamukurikira murano makuru yacu hasigaye indwi zitatu gusa kugira ngo igikombe cha Afrika gitangure umugwi w'intamba mu rugamba ukaba watanguye imyimenyerezo navyo turabikurikira murano makuru yacu naho mukanya dasubiye kuba ikaze murano makuru yacu cyatangurire mu bijanye no kumenyesha makuru ugwego rw'igihugu rujejo gucungera ingene bimenyesha makuru bikora CNC gwashizeho inomero izofasha abanyagihugu kugira bashobore kuvuga ibyo banegura amakuru ku makuru aba yakozwe Nestor Bankumukunzi arongoye ico kigo CNC avuga ko ivyo bavyumviriye mu ntumbero yo guha akanya abanyagihugu kugira batange intererano mu kubaka ibimenyesha makuru vyigenga kandi vyisunga akaranga mutima kumwuga kurikira
ikigo kijeje gukurikirana ingene ibinyamakuru bikora CNC kirifuza ko abene gihugu baronka uburyo bwo gushikiriza ivyiyumviro vyabo kubijanye n'amakuru canke ibiganiro bashikirizwa n'ibinyamakuru na cane cane iyo hari ibitagenda neza nico gituma ikigo kijejwe gukurikirana ingene umwuga wo kumenyesha makuru ukorwa cyashimye kugurura umurongo wa telefone ukoresha WhatsApp kugira ngo abenegihugu babucishemwo ibyo banegura ku biganiro n'amakuru bishikirizwa n'amaradiyo hamwe n'amateleviziyo mu ntumbero yo kuyakebura amazi atararenga inkombe iyo nomero nayo ni 79 77 77 77. Mu gutangura ico gikorwa kiraba amaradiyo n'amateleviziyo tukifuza ko ivyoshikirizwa vyoba bifatiye kuvyo mubona bitagenda neza gusa ivyo vyiyumviro vyoshikirizwa mu majambo make ariko atomoye mu ntumbero yo gufasha ibinyamakuru gukora bikurikije amategeko n'ubuhinga bigenga umwuga wo kumenyesha amakuru
ingingo yuko abanyagihugu bivugira ko inkuru ari nziza canke atari nziza ije gukwega ibara izotuma ubwingenge bwo gushikiriza amakuru busubira inyuma kurusha ivyo bishikirizwa na Frank Kade umumenyesha amakuru umuhinga mu byo kumenyesha amakuru kuri we ivyo bijanye n'iterabwoba ubutegetsi bumaze iminsi bugirira abanyagihugu
ingingo ihejeje gufatwa n'umugwi sense ntaho itaniye namba n'amajambo y'iterabwoba abajejwe intwaro amaze iminsi bakoresha babwira abanyagihugu ngira ngo muribuka mu ndwi iheze ivyo Nyabenda atwara inama nshingamateka yabwiye abanyagihugu bibanza ababwira ko babandanje bumviriza abantu abari bo bose ibizobashikira ari byashikiye bamwe bamwe mubangajwe aho yatanze amazina y'ibihangange byahora muri CNDD-FDD nka ba Manasse Anselme yahora atwara ibubanza avuga yuko nabone babandanije bumviriza abo bishakiye bazokangazwa cyane no kwicwa bakicwa murumva ko imvugo ya sense ivugira abanyabihugu yuko aribo bazovuga yuko inkuru ari nziza cyane ari mbi birumvikana yuko bashaka ko abo banyagihugu bazoza babashikiriza inkuru bavuga bati naka yakoze nabi ari ukubera ibyavuzwe bidashimisha ubutegetsi cyane budashimisha abatwara ni nacyo kimwe no kuvuga bati ibyashitse abamenyesha makuru nimwe abandanye bumwumviriza ibyo bavuga bari ko bavuga ibintu bidashimisha ubutegetsi ibyashikiye amaradio yaturiwe hanyuma abamenyesha makuru bakicwa na hanyuma bakangazwa namwe nivyo bizobashikira mutaje kutubwira yuko ivyo bavuze atari byo ivyo byose no kuvuga ko nk'umumenyesha makuru agahirahira muri ino minsi akavugisha canke akavugisha canke ikinyamakuru kikavugisha nk'umuntu atari kumwe n'ubutegetsi no kuvuga yuko bashobora guca bamushurira ko nk'imbonera kure canke abajeje iperereza canke abapolisi bakamujya ko kugira ngo bamutoteze canke bamwice canke yangare ari nacyo gishobora no gushikira abo banyagihugu bazoba bariko bumviriza abo banyenyesha makuru nayo maradio canke amateleviziyo ashobora gukora akora ivyo ubutegetsi budakunda murumva ko iyo ngingo ije gusubiza inyuma ubwigenge bwo gushikiriza makuru nubwo gushikiriza ivyumviro by'abanyagihugu
Tutandukire ayo makuru yacu mu bijanye n'ubutunzi igihugu cy'u Burundi giheruka kwankigwa kuja mu muryango wa SADC imvungo nuko igihugu cy'u Burundi kitarafata neza ingendo ya demokarasi ibi bishikirizwa n'umuhinga mu bijanye n'iby'ubutunzi Chanel Girumugisha akavuga ko kugira iyi ngingo ifatwe ari uko abahinga bari warungitswe mu Burundi batanze cegeranyo muri uyu mwaka cerekana neza ko Burundi budakwije ibisabwa
Burundi nkuko mubizi baheruka kubwankira kwinjira mu muryango wa SADC dukurikije rero ivyavuzwe n'uwabishikirije prezida wa Namibia avuga yuko Burundi bwankiwe kubera butarafata neza ingendo ya demokarasi ivyo rero nivyo byashikirijwe ariko twibaza yuko ivyo byashikirijwe hariho icegeranyo gikwiriye bafatiyeko kuko murazi yuko imbere yuko iyo ngingo ifatwa hariho komisiyo yari yarungitswe I Burundi kugira ngo irabe neza yuko Burundi hageze yuko bushobora kwemererwa mugabo rero bafatiye kuvyavuye muri ico cegeranyo niho bace bashikiriza yuko Burundi butemerewe kwinjira muri uwo muryango
naho ngo kubona igihugu cy'u Burundi cankirwa kwinjira mu muryango wa SADC ngo na gahombo kanini ku Burundi kuko igihugu cy'u Burundi cari kwisunga ibindi bihugu biriko biratera imbere naco nyene kigatera imbere n'ubunyene tumukurikire
ingorane zobashikira ni nyinshi kuko mu bisanzwe kwinjira mu muryango hamwe n'ibindi bihugu nka SADC ni vyiza gose kuko igihugu kirashobora kwisunga ibindi bihugu biriko biratera imbere naco ne kigashobora gutera imbere hari inyungu nyinshi rero zijanye na inyungu nyinshi zijanye na politike hariho inyungu nyinshi zijanye n'ubutunzi rero abarundi bazohahombera mugabo nibaza yuko bivana n'intumbero uburundi bwari bufise kugira ngo buje kudodora muri uwo muryango kuko jewe uko ndabibona mbona cyane intumbero kuja muri uwo muryango zari intumbero zijanye na politike zitari intumbero zijanye n'ubutunzi
umushikiranganje w'intwaro yo hagati hamwe n'umushikiranganje w'ikigega cya leta ngo ntategeko barenze mu kwemeza itegeko risaba intererano abanyagihugu y'amatora ategekanijwe mu mwaka w'2020 bidaciye mu nama nshingamateka ivyo bakoze vyose babikoze kuneza y'igihugu izo zikaba ari insiguro zatanzwe na Domitien de Hokubwayo umushikiranganje w'ikigega cya leta aho yariko arishura ku bibazo by'abashingamateka kubyerekeye amafaranga leta izokoresha mu mwaka w'2019 ushira 2020 arongera akavuga ko kubera ayo matora nyene arico rugitumye ayo mafaranga leta izokoresha yiyongera tubikurikire
muri seni bamaze kugira ibiharuro nibaza yuko vuba bwango tuzoca dukorana kugira ngo dushobore kubihinyanyura duce tunabimenyesha abene gihugu ingene ivyo biharuro byifashe mwanavuze yuko nganavuze yuko muravye integuro mubona ko kumbure amafaranga ashobora kugabanuka mugabo muri sene nabo kumbure bakavuga bati arashobora kongerekana nivyo mvuze nti mu mwanya utari muremure tugiye guca dukorana kugira ngo tuvugane turabe icokogwa turabe nico cotwara ariko na cyane cyane ico umuntu ashira imbere nuko amatora yoba amatora tunganijwe neza kumbure tutovuga tuti kuburyo bugoye reka duhave dukora ibyo ejo twebwe nyene tuzohava twigayira mugabo mu mutima wanje kandi ndazi n'umutima w'umushikiranganje n'abandi bose turi kumwe muri leta twakoze ikintu kidateye kubiri n'amategeko ibwirizwa nshingiro mwavuze turazi ingene ryanditse twararisomye ivyo twashizeho ntabwo biteye kubiri nibwirizwa nshingiro ntabwo biteye kubiri ni neza y'igihugu cy'u Burundi ndibaza neza ingene iyo iryo tegeko ryanditse mwavuze ahanini yuko ryo barifatiye kugahato mbwa twebwe turazi neza yuko intererano atagahato irimwo sinzi nobaza ngaha yuko twese twoba turiko turayaterera twese turabarundi iyo turiko turavuga leta umenga ya monstre quelque part ishobora kurya bene igihugu ikabamara ikibagira yuko ari bo bene igihugu nyine
tukiri mu bijanye n'ubutunzi nyene ngo biragoye gutahura ingene leta y'u Burundi yiyemeza kwirihira amafaranga izokoresha kugera ku bice 84 kwijana kuko n'ibihugu biteye imbere gusumba u Burundi bisaba ababifasha Faustin Ndikumana avuga ko ivyo bizogaruka ku banyagihugu bazoca bategekwa gutanga amakori y'umurengera kandi atanaho bayakura leta ngo yategerezwa nyabuna gusubirana nabahora bayifasha hakurondera kununuza abanyagihugu bakenye n'ubu tumukurikire
kuva mu 2015-16 imvugo ya Maria yindi amafaranga azova mu gihugu cacu amafaranga rikagire tukarindira narimwe yuko ho ba rapport d'exécution budgétaire ibitwereka neza ibyo byaranguwe nayo mafaranga yabirangu iyo yavuye ibiharuro misi yose ariko arategura amahera leta izokoresha amabaza bizogenda uko bizogenda iki mu mwakuza mugabo nta n'umunsi baza ati tucocere turabe ibyashoboye gukogwa n'amafaranga yabikoze iyo yavuye n'ingene bitunganye nibaza yuko ari minimum abantu bategezwa kuronka mbega harongwe ibiki ibyo byarangwe biriko bidushikana ku iterambere ringana gute ko mbona l'indicateur de croissance ngira umwimbu uyongera uguma ari munsi yarimwe kwijana ari twe turi inyuma muri byose ubukene uguma ari kwakundi ibyo wewe uza kumbira yuko imigambi kirangurwa ari ibibazo by'indero biguma bitwugarije kwakundi nizo miliyari de 80 ivuga ngo ziba ziyongeye ko uguma uyungu uyongera ku mwaka kumahango azoba hagati mu gihugu none ko mbona amafaranga aguma atozwa yandi n'abategetsa hangu ariko kubaka amastade bari kubaka iki mbega yoyo atozwa ajya ayo yandi igika ca leta baravye hazogarukiriza nayo mvugo yo kuvuga ngo kwigenga mu by'ubutunzi ngo independence economique ni ibintu yabaje cyane uma bivuga mu gihugu cyanyuma gikenye n'ibihugu ndetse bitunze bidusumba iyo mvugo ntayo bigera bavuga
tugiye mu bijanye na politique naho mu runani rw'imenyesha makuru Tele Renaissance RPA hamwe na radio Inzamba agateka kawe turagaruka ku ngendo yo kunyaga amatungo y'abantu ivyo bikibutsa ivyabaye mu mwaka w'1972 aho hanyagwa imiryango uko kunyaga amatungo yabamwe mu banyagihugu bizotuma iyo miryango n'igihugu muri rusangi bisambuka bivugwa n'abahinga mu vyo y'imibano kubwa professeur Paul Mundimana intwaro zirenganya abanyagihugu zikomoka kuri politique yo kurongora igihugu imaze imyaka yisungwa mu Burundi gukosora ayo makosa y'izo ntwaro yose ngo bisaba kubanza guhindura politique y'intwaro
icyo muvuga cyane nuko nukugerekeye tuvuge ibintu uko bigenda biragenda muri politique imwe nari abantu bashobora kwibaza ngo muri iki gihe ariko haraba ngo ibyabaye mu 2022 icyo umuntu yovuga ni uko ku by'ukuri nta bintu bigenda bisubira kubandanya bigaruka ahubwo icyo umuntu yovuga ni uko nk'uko umuntu wese abizi inyuma ya 2022 harabaye ibintu byinshi mu Burundi amatariki umuntu arayazi 87 2025 gushika no munsi hanyuma ndashaka cyane icyo umuntu yovuga itariki ikomeye cyane rwose ni umwaka w'igihumbi kimwe magana cyenda 86 1986 niho guverinoma y'u Burundi yashyira umukono ku masezerano ni banki y'isi yose n'ikigega mpuzamakungu FMI ni ukuvuga n'amasezerano ku by'ukuri yari amasezerano yo gutatagura igihugu no gutatagura ubutunzi bwacu kandi ayo masezerano murazi yuko n'igihe hashinzwe ishyirahamwe ry'abanyemari i Buraya mu myaka 1991 naho nyine amasezerano yakurikijwe icyo umuntu yovuga nuko hari inzu gutandukanya hari inzu gutandukanya icyo bita leta no gutandukanya icyo bita guverinoma guverinoma na leta si cyo kimwe guverinoma zamaze ko zirahinduka mugabo leta ntihinduka no kuvuga yuko ipolitiki iguma ari ya yindi naho amaguverinoma aba yahindutse no kuvuga rero n'amapolitiki ahagaze ku ruhagarara gutavana ko kuva icyo gihe gushika n'uno munsi ni ukuvuga yuko rero si ibintu umuntu yovuga ngo bigenda bigaruka ahubwo nibiguma bibandanya ibyo umuntu yokwita continuité ingaruka rero ni uko imiryango isambuka mu Burundi ngo nta muntu atazi yuko reka n'amashyirahamwe nyine mpuzamakungu y'imari nayo nyine anayivuga mu Burundi abantu barenga 100 kwijana n'abantu b'abakene umva rero niyo miryango rero ifatirwa amatungo nayo nyine iyo miryango nayo nyine ija hamwe niyo miryango yasambutse imiryango y'abakene iyo miryango iri kurasambuka iyo ubukerwa bwiyongera mvuga igihugu nyine kiba kirasambuka ingaruka rero ni uko ubukene bugomba bwiyongera mu miryango n'igihugu nacyo nyine rero kuko igihugu kigizwe n'abantu mvuga ni uko igihugu kibandanya gisambuka ku by'ukuri icyo umuntu yovuga ni uko ayo mapolitike yose ahagaze ku ntwaro y'imari intwaro y'amafaranga nicyo umuntu uvuga kapitalisme ni uvuga yuko imari amafaranga ariyo aja imbere y'ibintu byose ni ukuvuga yuko mu gihugu cyose reka no mu bihugu byose usanga hariho umugwi w'abantu bakeyi uwo mugwi ariwo uyiziziye hanyuma ugasanga rero abantu isinzi ce tuvuge hafi n'igihugu cyose ugasanga kigizwe n'abakene ku by'ukuri intwaro ihagaze ku mari nta na rimwe ishobora gutorera inyishu ingorane abanyagihugu baba barimo ahubwo intwaro ihagaze ku mari intwaro ituma ingorane abanyagihugu barimo ziguma zunyuka kuko ni kuraba ibyo bimenyetso icyo bivako numva inkingi yabyo inkingi rero y'ibyo bimenyetso kuvuga ni indwara tubaye mu Burundi ni uko ari indwara ivuye ku butunzi bw'igihugu ku by'ukuri atajisho ufise ko ni ukuvuga amatungo y'igihugu iba arasahurwa n'abanyemari abanyamahanga imiryango nta muntu n'umwe atazi mu Burundi ibutunzi bwari buhuzuye
mu bijanye n'inkino mu kurangiza n'amakuru yacu hasigaye indwi zitatu gusa kugira ngo ihiganwa ry'igikombe cy'umupira wa Afrika kitangure rizotangura itariki 21 ruheshi mu Misiri umugwi w'igihugu cy'u Burundi wo ugira utangure imyimenyerezo ukuri uyu w'Imana uzofata indege uje muri Qatar imbere yo kuja muri Tunisia na Algeria umutoza w'intamba mu rugamba avuga ko uwo mugwi ushobora gushika kure Olivier Niyungeko avuga ko gutangura gukinana n'umugwi ukomeye ari byiza
turakora uko tuzogenda turabandanya niko tuzogenda turagira inyota yo gushika kure kuko twese tugiye muri kane twese tugiye kurondera iyi gikombe muga rya cyari bazahare bafite experience n'ibyo byo byose birajamo muga nicobuza nawe kugwana wakoresheje ingufu zawe wabizemo ingufu abajeri bakavyumva uraba ushobora gushika aho uzoshika wakoresheje ingufu hazwashimishije je muravuga ni turi mu group match ya mbere Nigeria ahubwo batubwire neza gutangura ku mugwi witwa gukomeye kandi urakomeye muga natwe izodufasha aya mamashu tora turonga aya Argentina zivo kuyashiramo ajya natwe abakinyi bazogenda baragira experience abamenyereza staff to be experience hamwe dushaka kugirwa wa Nigeria tuvuga tuti bose bameze neza
abakinyi nabo nyene barahumuriza kizigenza uwo mugwi w'intamba mu rugamba avuga ko inguvu z'umugwi ziri mu gukorera hamwe Saido Birahino avuga ko abakinyi ubu basigaye bazinanye ati gikuru nukubahana be n'urukundo ruri hagati y'abakinyi tumukurikire
Je suis mon respect. Qui la joueur qui te dit qu'on a pas son par respect.
Igikomeye no gusonerana. Umukinyi wese akinira igihugu ciwe ategerezwa gusonerwa. Ntushobora kuvuga ngo jewe mvuye mu Bwongereza nabo ko bavuye muri Kenya no bikwigenza kuri binge uko nishakiye. Aho tugeze nukubera ubumwe buturanga. Umwe wese arakunda kandi agasonera uwundi ndabizeye barerekanye ibyo bazi naho batagiye mu mashuri yo kwiga umupira niho batugejeje muri rihiganwa rya Afrika ry'umupira w'amaguru n'ukuvuga ko bazi gukina bategerezwa kubahwa
bayito kutisha bugani sabedi walizaliwa na wanajua mpira tunanapasha kuba respect.
Nino kuri no nkuru dusozereko ano makuru yacu ndabashimire ko namwadukurikiye na hutaha.